Nasemaje? Nasemaje? Tuwe watu tulivu na wenye heshima, sawa eh? Tuwe watu tulivu na wenye heshima ili tuweze kukamilisha mradi huu, sio? Sio? Let's get it. DJ.